Yeah. Fight out, say yo now. Say yo now. Say yo now. Yeah. Mama wami, abe hitajo, yadile manga. Imsebe zia ipana semi ya jesu tiku. Shaedu izanja, kona manda, fiso mzade. Anapitaza negiglo mtago pindu, kamene gama. Wai umabe teze teza, jano maseglalu izi ya mtutu gena. Maeti gana yibula utezu kulumena. Wena tandega kwanu maandendo uzo yenza. Shame gina yami wazi watupega. Patenga gami, gize kbisu kuma, gize kchuchu zena. Mama yindo kuzisa yona. Ogu mtugu kana mi ungegu sabona. Inyembezi gopoza eswini. Getolo gogoza mfunu kuma NABD. Gopoza mogoza lutuguma emanzini. Bikoka kondola kushukufa kaze yindi. Yendo itola ngashona ngiyan buza. Buza, 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 buza. Nyangizu. Yeah. Yazawana. Aboshini abo. Awukazi kwakuguza, wangifaka kuleli thuna, ngingakaze ngikhethe ukufa. Angikwazi kwakubukudya, nangixaka leli phunga nzima, ngisho ukuphefumula. Namanzi ayangithunuka, mama lento wangiphuzisa yona, ngishisa ngitsho isikhumba. Nokubhibha luthukumba, fukukela umzimba, ihlolimila ngisho ithumba. Ukuze ungene ezingwa, igazi libhibha ngisho emuva. Mfuduzela mbiza, ngifa ngifisa ngisho ukuphuma. Ake niphuthume nokusiza, nami ukuphila ngisafuna. Phila ngisafuna, funa, ngithi mina kuwe. Say no to abortion, my friends, eh? Say no to abortion. Mama wami, ake ngiqale kwena ngibuza ukuthi why wawumhlukumeza umama wami. Wawumshayelani, makuthi wongamshayi pho wayekhalelani. Makuthi wongamthandi pho wawumlalelani. Ulaka kwakolani, indaba ningamthandi. Kodwa ngaze ngikhethe soka ibaba nganenzani. Dada kula manzi anende, khala ngaphansi belele. Thatha amachansi memeze. Kwase busuku kakhulu ngithanda ngathandi ngemezwe. Kwase kwanzima, fika nje emhlabeni sengidozi. Ngafika esitakokweni sengisibozi. Ngizwa ngihambe imigozi engaphoni. Ngingakuthandazela ukuba ngilozi ngakusuthi. Manje sekhala igazi loze liphele. Omakhelwane sizane ingane ibelelwe. Nangaphansi amagundane ngamathi gabigama azongida kuphele. Ungumloyi wamamfela ukubheke phansi. Lakhu nomoya usuyaphela sengikwedlela igazi. Mama kanti unjani? Yazi lakikhona ngihlangane nodade bami. Bathi kade bashona amagama bazazi. Bengithi ngedwa vo kanti khona ebengabazi. Shuthi yena lento akayiqalo kwesigabi. Kade kade mama ungumbulali bengazi. Ngithi mina kuwe Ngilekeleleni nakugiva. Plooto the dead motherfucker. Plooto the dead motherfucker. Name is Plooto. Pinetown, Distrikt, say yo.